Robbie Rhymes on the beat.
Church,
Every fan in NM, not in a Lagos state. Na number one, Elisha Basaba Street, Ilogwe Remi. Every well is your non. Na Lagos state, I can never. When I want to be a new Lagos, Makana if one man, amen. If you're a man, you will. Or see Wanaka. Seed of the extra Sabbath Assembly Church. Well, Obrachi, Nankwele. Nankwele, Kesunaka, Nambra State, you were born, amen. I ran out of water. Nabuelugu State. Seed of the extra Sabbath Assembly Church. Well, Obrachi. Elisha Bashefat Mwanda, Akato Indinso. Nankwuna Fugo.
Prophetess Elisha Bachino Newa Chuku Adewobi Nanyoba Onyewe Gwekeneyi Onyamuma Okwaibu Founder Seed of Yeshua Sabbath Assembly Church Kenwe Elisha Nado Na Lagos State Yeba Ine Bebele Elisha Bachefat Mwanda Abato Indinso Ijele Elohim Oye chukwu nyala anointi Obi nibe uobi na nyoba nide Nungwo kopa village na nyoba Webi isi webi do Profete Selisheba Boya mumaneli ego Profete Selisheba Kenelu mudi Maka nesi dinu lezi mwai Lezi mwai jelo muta siyezi mwai Senior Elder, Madabuchi Machuku Enoko Ilo Amwata, Omeyo Jwebio Ọ̀pọ̀ ibù ń bọ́ tó di last, Abega Lagos. Ilé àwọn àdáká, ọmọ ihò jì bí ùwọ̀ ọ̀gàlànà. Ezigbo dí nanú prọfẹ̀tẹ̀ ṣe lè ṣẹ́bà nwáànyì ọma. Dúpẹ́ gọ́sí gùnù ǹjọ́má, na Chukwu jí ọ̀gbù ìwẹ̀ tí ò lò mma. Chukwu jì sì nwókè tọ́ na nwáànyì tọ́ wẹ̀ tí ò lò mma. Wisdom nwa ọma, Lagos bụ nwa ọma. Anita bụ ọma n'ịta nwa o, Favour Amakakwa. Daniel na Michael sokwa wee tụrụ ugo. Prophetess Elisha bụ onye ọma, mmụọ ị na-efe esikakwa. Mmụọ gị n'ọgbọla kpọọ he, Obadiah Hum nọ nọ n'ọrụ. Obadiah Hum bụ mmụọ na-akpọ mmụọ gbajudọrọ. Obadiah bụ mmụọ na-enye ego. Obadiah bụ mmụọ na-eme amara. Obadiah Hum, Obadiah bụ mmụọ na-akpụ ụzọ. Obadiah Hum, Obadiah bụ mmụọ na-ebute ike. Ife sibi ike na tempo, Obadiah na-abịawalụ oge ụzọ. Aka ndị isi zie gị prọfetesi na mmụọ gị sikwara ike. Aka ndị wee tụọ gị prọfetesi, mmụọ gị n'ọbọla kpọọ. Mmụọ ị na-efe sika e, prọfetesi Elisha bụ onye amụma. Ebe Chukwu na-aga bụ, ebe Chukwu na-anụ ọgụ. Ebe Chukwu na-akpụ ụzọ, ike Pentikọsụ. Ike nwere onwe, ekele ndị isi dị ọbịasụa. Ụmụ Obadiah Hum, Obadiah bụ mmụọ na-anụ ọgụ. Lọlọ Mrs. Ọbagedi Obimma Bili. Atalugo Nwanyị, Mwonyi Umunna Degade. Angị bụ P.A. Prophetess Atalugo Nwanyị. Ịgwa mụ na-ara, ọ na-arakwa n'isi onye. Ngezi ekene Elder Vicente Eze. Ofu onye ofu efi, Mwonyi Ukodogwu. Ngị bụ Vice Chairman na Seed of Yeshua Nigade. Ofu onye ofu efi o, Olumekene. Ife Nekwanai, Clifford Anabike. Best Former Chairman na Seed of Yeshua. Father, na Seed of Yeshua Dogu. Ogwechi Ofowan, Nunubi. Ogwa Estate Management, Kichi Galesia. Ife Nekwanai, Ebuke Sobuyongu Odogu. CEO, Bisoni Nigeria Limited. Water Solar Light, Ogalanya Nigade. Ogwa Real Estate Management, Kichi Kalesia. Young Millionaire, na Seed of Yeshua. Onyewegu Nekene, Ebuke Sumu Young Webi. Emmanuel Edo Kudike, Busy Brain Odogu. Wonyi Buza na Delta State, Ogalanya Nigade. Dealers of all kinds of wine, Onye Goni Buza. Upcoming Millionaire, na Seed of Yeshua. Robin Nonwara, Onye Amara Kamba no. Dealer in all kinds of pop material and pop designer. Ezi mma mara ka he, mamba no imo stage. gwe bi na si do bi eshua onu mekele male lo nu ara gwe bi na si do bi eshua se me ko na ikan le ku mo nya mra kan ba ni mo state o galanya gwe bi na si do bi eshua onu mekele ipani oku agu odogu mo nya bo meke na ibu CEO Asoro hotel and soup Jenny na Lagos State Eba voke na cho Okwangi bu present ya man Na seed of Yeshua Ife na kwa nae Ife anyi oku agu Mwanya po mekene po ni state Wakala nyane gade Ife duba Ma woke bueto Ezu do wa no fo kija Ogara na neke nemi Ilas of moto nation wide Ich kalesia Ezu do Na lu mu lo lo e Lo mi si si olu tuba $50 billion madam Gozin ba lo le zu do Manyo mane gade Members na seed of Yeshua Undi Chimeleze Ndi members na priest of wealth Undi Chibalogana Seed of Yeshua Sabbath Assembly Church Ngeliva Guago Eba nije lukutike Eba nije lukulike naba Eba nije lukogana Ebi peni nene ma Eba nije lukulike Eba nije lukulike Eba jelu kulike Eba jelu kulike Eba jelu kulike Seed of Yeshua Eba jelu kulike Eba jelu kulike Eba jelu kulike Nesina do nane me Eba jelu kulike Eba jelu kulike Eba jelu kulike Mayi mujago Lagos we Eba jelu kulike Eba jelu kulike Eba jelu kulike Mayi mujago Lagos we Eba jelu kulike 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 Ibo Eba jelu kulike Eba jelu kulike Eba jelu kulike